lembe rero na ku vuhosi bya le vuhehli i bya le kwihi na ku byini ka ntirho ni ku ntirho ri khotso wa kwale ri vuhehli se mina ku ta hunzela ka vuhosi bya le vuhehli vuhosi bya le vuhehli ni kombela miya loko miya ka nhlengeletano leyi nga ta yi nga rhamba hi premium nduku a community hall mi fika mi va byela premium ku one mi ha network endhawini ya n'wena ku hana network na nchumu a ku khomi nchumu mi va byela sweswoleswo n'wina tanihi hi va vuhosi hi ku yin'wana mi fane mi swi lwele khale swi leswi na mukhanselara wa n'wena se mi va byela va ya va ya lulunghisa vanhu va le vuhehli va kuma network mi va byela kwele na ku vona ku himpela mi vuhosi ya vona loko mi ri hosi ya vona u famba mi ya va vulavulela va ha network vanhu va le vuhehli va ha patu a ku ha nchumu lexi xi fambaka le vuhehli se ya hindleni ntano loko u ndla tani hoyo ku ta tshamiseka n'wina mi tivaka timhaka ta le tibangi heyi ya ne ni la ku mini ka nkarhi mi ta vulavula sweswi n'wina mi tivaka timhaka ta le tibangi ni ri kwa le vuhehli ni fike ni xava loko ni xava ni tirhisa khadi swilo leswi a ni swi xava a ku ri 20 rand mara loko se ni ya hakela ni hakerisiwa 22 rand ivi ni vutisa ku ni hakerisiwa 22 hi mhaka yini va ku hano no ya van'wana va ri kwalaa tlhelo va tlhela va ku i ya charge ku chargiwa yini hi ku loko a mi ku ni withdrawe mali mi kuma ni charge ya ku ni withdrawe 100 rand mi ta ni charge 20 rand kumbe 2 rand kumbe hi mhaka ku ni withdrawe mali a ni ta pfumela mara loko ni fika ni tepa mi tlhe mi ni charge ya le henhla i mhaka yini se n'wi mi tirhaka tibangi ni pfuneni ni pfuneni va Andries va Steven Sivara va Sesmiki ni pfuneni ni lava ku mi ni byela ku hi swi ndzisa ku yini la hi lava ku hi kota ku tiva ku hikokwalaho ka yini munhu loyi a ni xaviselaku xilo ni fikaku ni hakela hi khadi a tlhela ni hakerisa mali ya ku hakela hi khadi a hi pfunaneni mhaka yaleyo yo hetiselele hikokwalaho ka yini loko hi ri minkosini ene a swi vuli leswa ni ku hi mhaka kwa ni ri minkosini tolo ni vula ku a le nkosini e-e a ni vuliswo ni vula ku ni fambe minkosi yo tala ni ku swi voni hikokwalaho ka yini loko hi catisa hi sungula hi xikhongelo kambe loko hi ri nkosini hi hetisela hi xikhongelo se hi kota ku ya swi lahleni hikokwalaho ka yini swi ndla tani hi ku ma ni hleketa ku loko a mo fika mi ku mi chavelela vanhu lava nga ta ku a nkosini ivi ku kota ku vulavuriwa a swi ta vulavula mara vanhu va le ku rileni va le ku vulavuleni va le ku rileni ivi loko se va heta hi khomi va chavelelaka xikhongelo lexi ya kumbexana ni switwisi ku xi ndleriwa hi xikhongelo lexiya ni pfuneni ni lava ku vulavula na n'wina ku sukusela sweswi ku fika hi hafu ku bela awara ya 12 ni la ku vulavula hi sweswo ntsena ni lava ku twa ku mi ni pfuna hi mhaka yaleyo ku xikhongelo lexiya xi va xi kha xi ndleriwa yini hi ku a xi fanele xi rhanga hi ku vona ka mehe a xi nga fanele xi helela xi ta hi le ndzhaku hi ku vanhu va 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 rilile va ndla yini hinkwaswo leswi ivi n'we le makumu mi ta na xikhongelo na koho mi va mi hi kumeliwa yini ni vula hikokwalaho ka yini ku fa ku va na xiyenge xa ku wena i nge yi la ku amukela yesu namuntlha la vheti yimisa voko n'wina van'wani tsipani na ku vona kwale ndzhaku swiloswo swi heta nkarhi swilo hina hi tekerekeni kumbe hi te nkosini na a hi buleni yeleyo mhaka ni lava ku sukusela sweswi ku fika laha ka hafu bilawara ya 12 hi languta yeleyo ntsena ni tin'wana timhaka hi ta bula hi ku ya mahlweni loko hi vuya ka tihlokomhaka ta mahungu i 17 timinete ya tintsena yi bile awara ya 12 nakona ku ya Afrika wa vulavula na ri vona riqingho rero ni ta teka kambe loko ni sungule ni hundzela hi laha hi nga komingisira munghana lona FM 0860002543 a ni rivele ku xeweta kokwani Mphephu n'wagavazani nkata Jameson kubai we le vuyehli avo un'wana wa vayingiseri wa wena khensa kokwani kokwani Mphephu n'wanghevezani nkata Jameson kubai a vuyehli a hi buleni 0860002543 wo sungula miyingiseri lowu nhlekani papa mina
ngikhona njani lexi endzhaku eminkosini ne milawu yi lahleke ngopfu swinene kusuka kwale ka xikhongelo lexi mi xi vulaka xa mufundhisi xikhongelo lexiya loko xi va xi ri laha mutini a xi yangi ku fana na hina van'wana va timisi hi ya ku ku celeni mahala xo sungula xi ye hi mali
mi vula njhani sweswo mi vula ku vanhu va hakela loko mfundhisi a ta chumayela kerekeni
i ntiyiso hayi kerekeni a nkosini
amen iya
ya a nkosini vafundhisi lava ya ku nkosini hinkwavo va hakeriwa kuba ku yalona loya kambe botala ba hakiriwa na swiva ntse express insurance ndzi nika swivona kwala ka fuka ka family kunganya anga ti mahala iba ari ntirweni laya and ku chavelela hi nomo ku vulavula kumbe veni munhu a hundzisa rito ra xikombelo kambe ri hakeriwa hambi
kambe a hi le ka yona yaleyo sweswi yaleyo a hi le ka yona sweswi na mi twa kusimi la ku jikamela ku ya hundzani hundzani a hi le hundzani a hi le ka yona ya ku hakela hi le ka leswa leswi ku ya hi sweswi ni nga vutisa swona papa
ya a ni la ta ringeta ku mi kombisa ku kuze swi va hi ndlela liya because it's under mali yo karhi leyi munhu a nga ka yona loro i the way ku tirhiwaka hi koho a ku na ku hi nga swi cinca hi ku olova munhu luya i va a ri ku tirheni
noku tirha ka yona a ni na xiphiqo mina mehe ni vula lexi ni vutisaka swona hi ku hikokwalaho ka yini xikhongelo lexi nga vi a sunguleni ya nongonoko ku tlula ku va mahetelelini i xivutiso lexi ni nga vutisa xona na ku loko mi kha mi hi chavelela hikokwalaho ka yini mi fa mi fika na ku wehe leyi nga amukela Yesu namuntlha kwala yimisa voko hikokwalaho ka yini ni fanele ku va na xiyenge xexo loko hi ri nkosini hi te nkosini loko ku ri ku na loyi a nga ta va amukele Yesu i ta ya loko se hi nkosi wu hirili a ya vonaka ku hi mpela i amukele Yesu sweswiwani hikokwalaho ka yini swi nga tshiku swini kambe a hi ndzeni papa yima ni kuma van'wana 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mungana lonene FM makomba ndlela vafundhisi hi pfuneni kumbexana no va mi edeni ngopfu a ni swi twisisi ni pfuneni endla ka
hi
pfukeli papa minjhani
hi pfukeli
a kens
va tipa ku swi hambana hi mikosi a ni mikosi yin'wana khalanga rhanga hi ku lahla the after va ta kuma program
ya
se swa hambana ku kuma ku un'wana va pfula hi xikhongelo automatically na leyi ni tshembeke yona va pfula hi xikhongelo they after ne le masirheni va ya pfala hi xikhongelo se swi ya hi ku mikosi leyi yi tshamisi ku yini na ku tikereke leyi swi ya hi ku fambisa kereke yini hi mana n'wina ku na tikereke tin'wana loko mi attende mikosi ya vona hi lero i ze i hela mbilu loko ku ri ku fambisa vanhu vo karhi mara vo karhi ani swin'wana ni tshame ni hlangana swona mara swin'wana ni va ni kha ni nga hlangana swona sweswo yi amukela Yesu i ri nkosini because was ku ya hi mina a swi va swi nga tshamisekangi laha hi va hi kha hi nga tangikerekeni hi va hi kha hi te nkosini se van'wana swi hundzuke leswiya swa ku ni nga ku se vulo hi kumela wa yini na hina ku kha hi nga ngheneki tikereke hi fanele hi tikuma hi kha hi ri kerekeni ande hi va hi kha hi nga talaku swona
that's
why mi languta nkarhi wo tala loko wo ku fika nkarhi wa mfundhisi ku fana na Chumayile vanhu va sungula ku hangalaka va ya yimela ni kule a ri na nqondo yeleyo ku vafundhisi vo karhi va teka nkarhi ene munhu nge n'wi cinca nkosini loko munhu a nga ngheni kereke a nga ngheni
kambe van'wani veri a swi tiveki ya cinciwa kwihi kumbexana kwalaya nkosini hi wo nkateko wa yehe wa ku va cinca munhu a hundzuka
ta vula mara i ku va mi kha mi delaya na ku va ku ri ku ndlayini ku va ku ri ku onha ene ematikweni man'wana mi kuma ku vanhu va muti va sala va fayiniwa amandlaveni ku ngheniwa hi nkarhi ku humiwa hi nkarhi va sala va fayiniwa mi kuma ku hi fayinisiwa hi mhaka ku mfundhisi i teke nkarhi wo leha hi ku lata ku vanhu a va cinci
kaswa
kuma ku vanhu va muti sweswi va avoid it va ndle leswo swa ku a ku hati ku lahliwa va ta vuya va khoma program nkarhi wu ze wu leha va ri kaya se ni ti nga pfuna ku hambana nkarhi wun'wani swi ya hi ku
kambe na loko ka hi nga swi a ni tshama ku a swi chavisi ku vula ku mina loko no ze ni fika amutini va ni rhambile va ku khalanga hi kombete ta hi fambiselela nkosi loko ni fika ni kuma ku va kereke ya ko i va ZCC na swi tiva ku swi nge leyi
exactly lava a va lehisi
swi nge leyi
a va lehisi na bibele ya kona yi hlayiwa yi koma ntshuri wu ta tlhelela ntshuri vafundhisa va teke foxolo va yimala va ri vanharhu va chela misava yi chaya so swo hambana ene swa tikisela ku ya hi yin'wana ndlela mara a va ku leswi hi ta ku yini hi nge va
cimara na swa vo swa tikisela ka man'wani va ta ku famba ku va hi khisa mini na va vona na swuti mi tshama ka vuka khesi vutomi hlayisa kale eko 0860002543 ani mikarhi yo tala va hi be hete suti ta yena to hetelela kwala vaka khisabini khisam loko a kajala vaka khisabini kuna songwana lo a va swi a va va kha vako a khisabini bo bula songwana ibi vanhu va khitsama ni tiku a eta zwo dyonda enhla ka nemi amkeri ka mngana none
bote
papa
mbotene
he fokela mndani botome ni
fokela
I can't
a bonwa la vaye shamrina momkhoni shamrina ana ku shamla yone ale
o
le ngweni sore ya kuba kerekele hi vera hi samen e bibele vula kuswesa ni ngoka nga kuto khota vese le vula kuswana mara bibele vula swa loko a hloni phaki sama loko hi ri mandlaveni le amta yona ya ku xikongela hina hi pfula hi xikongela before what some what in then ku nghenwa a mutlendlo ku khongeriwa ebi kuta khongeriwa a pendeni na vanhu hinkwavo Kutse kwa hetelero amandlaveni se kukongeriwa leswo hi gangsa vanhu a nkosi mina mulaka hlapa amtela Yesu tanani a swi a swona sweswo
kambe loko muko ha swona mbulayi
hi kereke yena a ina na munhu itoya kerekele hi ku rhandza ka yena hi nkarhi wa yena
ane mukama wa mapa wa bona vako a hitsipeni ibe hitsipa ibe loko se hitsipeni vako vako weninga ila vako yimisa voko ibe va yimisa hina vo lango swilo hitsipulula hila ku vona ku i langa hitsipula a nga yimisa voko le ndhaku imani ku voka ku hava mara hambi swi ri tani swi njhekanjhekisana wa siku rin'wana
so mara a hi swona swa ku hi nga endli hi nga rhangi hi xikhongelo Ankosi rhangi hi xikhongela hi chavelela vamuti ku va kota ku tela lavo ka va nga tiyangiki loko ri yena u cina goxa hi rhanga endla swo ku sungula hi rhanga hi khongela na goxa hi khisama hi khongela ivi mfundhisa a vo ka fambisa ntirho ni hi kha hi va hi le tlhelo
no na metri Ketsel botam 0860002543 ni bona tintsungu to tala ngopfu la ka vanhu lava va angula kha makale a ni nga swi hlekete ku yi ta thava vanhu vo tala kambe hi ta vona ku yi ta ndzisa kwini kambe hi amukele un'wana mingiserelo enhlekani
njhekani votete moni swi hatlisanyana ku ya ka nkarhi hi ku vona ka mina leswi endlekaka ku va va hetelela hi xikongelo leswi swi endliwaka vanhu vo tala va ri xikongelo va twa kungaku mi vula leswiya swa ku pfula ntirho hi xikongelo kasi mi vula leswiya swa ku dyondzisa bibele loko
swa ku hlaya rito ra xikwembu
va yisisa mfundhisi a hetelela ingaku xivutiso xa n'wina mi xikongomisunguka leswiya vanhu va twa kuve leswiya swo a hi tipeni hi khongela amena lexi endlekaku va hetelela hi swona hi ku vona ka mina ku hatlisanyana ku vona nkarhi botet i ku a xikarhi ka vhiki vafundhisi va ri kona amutini va kha va chavelela vamuti va va chavelela vhiki leri ya hinkwaro se laya a ku va ku ri ku hetisela ka vona ku se tirho hinkwawo a pfala mufi hi n'wi vekini mfundhisi a yima a hetisela
swi vula ku ku loko mfundhisi a dyondzisa rito ro hetisela ku nga siwa a swi lahlweni ku va ku ri mhaka ya ku va va langute ku se sweswiwani program liya ya vhiki hinkwaro loko ku ri vhiki kumbe mavhiki mambirhi hinkwawo se yi fike amakumu
ho hetisela yi heleketa mufi wa hina a swi lahlweni ro hetisela ro ku chavelela na yini swi mi xikarhi ka vhiki na swa mi kumaku hi xitalo vafundhisi va hetelela hi ku la xikarhi ka vhiki hi mi busy ngo na vandyangu kaya va chavelani hi nge lehisi ngopfu
mara va tlhe va lehisa va kha va ku yimisani voko n'wina mi nga amukela Yesu namuntlha
ane mativa loko munhu a kume nkarhi wa ku yima ka pfulumente u kota ku dyondzisa ko u veta u kuma no gangisa tibuti ku ta kota ku landziwa vo hlaya
nemetweni votikesi
kedza mina kala
ekom un'wana miyingiseri laha ini rhumela hungu ra ku kumbe xana himpela a ni twisisiwangi kahle kambe miyingiseri lowu hetisela loyi a kha a vulavula ku komba a hi vuli ku pfula xikhongelo a hi vuli ku pfula hi xikhongelo a hi vuli ku pfala hi xikhongelo hi vula leswi swa ku hlayiwa rito va ku ni hlayeleni yona kwalaho ni hlayeleni a ku na loyi a nga khoma ya xichangani kwalaho hi va okay sesia hi swan lava ku an lava ku hi vulavula hi swona kambe nkarhi wa hina wu hi vondokile wu herile a hi twa ni mahungu ya misava ya orha ya n'weta emisikwini kusuka kwalani vuya na vavosi bya ka mukhari hi kota ku bula hi twa ku va ri yini vona kahle kahle sikhoto yi ri yini hi swiviko leswiya kambe ke sweswi a hi twa ni mahungu ya misava ya orha ya n'weta emisikwini a hi amukeleni bonge wa mun'wana timaleke ya bonge
hina hi rito eka lava ri pfumalaka
Afrika wa vulavula
va professor lavambirhi lava nga humesa xiviko lexi va tlhele va ni tsalela papila va ku n'wana hina hina swisolo leswi na leswi na leswi na leswi ndzi tlhela ndzi va hlamula ndzi tlhela ndzi rhumela vurhumiwa bya va bya swandla swa mina va ri mune swi dyondzeki khalanga vakon'wana a ni dyondzekanga mina mukon'wana wa mina a ka sese se hina swi dyondzeki loko vo huma va hava xirilla loko a ku ri ku cina xichayichaya a mi ta chava ni rhumela va swandla swa mina va ri mune va ya hlangana na vona va tlhela ti-professor leti va ni tsalela papila hi ku vona ku leswi hi va hlamulaka swona a swi yelani na leswi vona va swi vonisaka swona vona phela va yangi va ya hlaya vanhu va no tshama va ri languta tikhompyuta va languta na minkarhi leyi nga hundza ku swi la swi famba njhani se tiko ri tshama ri kha ri cinca muhaxi
La a hi sukeli mhaka nje
hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
Afrika wa vulavula
Afrika wa vulavula ka mgana lona na FM Makombandela okay mtibu wa nawu va khomele teke swin'wana se very va kombela ku hi bula na vona hala ntsungeni wa fukubele ya wara yan'we se swi vula ku swi hi nyika manka kahle ba tani hi rixaka ku va hi hleva masivo hi swi nyika nkarhi wa kahle ku va hi rixaka hi kota ku va hi hleva hi vulavula hi timhaka ta vuhosi kumbexana loko ri ku ma swi kota ku hi pfuna ku hi fike njhani ka xiyimo lexi hi nga ka xo sweswi hi nga kota ku va hi kota ku pfunana ka mhaka yeleyo ku ya emahlweni ni vula leswi hi mhaka ya ku loko mo languta xiyimo xiyimo lexi xa lexi hi nga langutana na xo xa matshamelo ya swilo tatani xa hi ku na van'wana lava va mi hlamula u ka xiyimo lexi hi nga langutana na xo loko hi kha hi langutaka timhaka ta vuhosi i mhaka leyi yi hetelelaka yi lavaku hi yi languta ku professor HW Ntsan'wisi va tirhile na tihosi tanihi prime minister va tirha na tihosi se xivutiso lexi ni nga le ku vutiseni xona sweswi i ku loko ku ve va kotile ku tirha gazankulu yi akiwa sweswi yi nga akisiwa xiswona swi nga va ku ri hi ku xiyimo sweswiwani laha hi nga kona xi fike xi tikomba ungeti a xa ha fani and a swi susumeta hi mhaka ya ku mindzuku ku na nhlengeletano exikarhi ka tihosi na premier loko ri na nhlengeletano exikarhi ka tihosi na premier va ta va kha va vulavula na tihosi lexi nga ta va xi kha xi endleka i ku tihosi ta ka hina ti ta ya laha kambe ku ve na mitshamo yo tala leyi tihosi ematshan'wini ya ku ti fika ti vulavula hi rito rin'we ti vulavula hi marito yo hambana se hi laha hi lava ku tiva koko ku nga va ku ri ku xiphiqo i yini lexi endlaku ku za ku fika kwalaho ka ku tihosi ta ka hina leti a ti fanele ti va toho ti hi rhangela leti a ti fanele ti va toho ti hi komba ndlela ku va toho ti tlhela ku ti fika ti nga vulavuli hi rito rin'we hi laha hi nga koho sweswi se ni lava ku twa wehe mutivi wa nawu hi ta bula na vona loko hi vuya mahungu na misava hi ndlela yeleyo hi le ka 0860002543 0860002543 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va mina na wena hi kota ku twisisana na ku kota ku vona ku hi yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi te tani ma yi vomhaka ko ni vone un'wana ni rhumele hungu ra a ku kahle kahle ayikona hi tshahe mavito ya vakulukumba vakwana vambirhi ene vakulukumba lava vambirhi nga va tshaha laha ku hi voha va fanele va ta va ta hlamusela ku hikokwalaho ka yini ni tshame ni va vitana ho ka hi nga si kuma nkarhi wa ku hi ta tshama hi vulavula ni va vitanini ni tshemba hi tata hi ta bula a hi twene ni muyingiseri wo sungula hi loyi endleka
talanga
papa
swi le ku tikeni swilo
ntsaka hi ku n'wihe a mi swi wela wele swa mikhumba a hi yeli
ni nga xihlayo ni yo yima hansi ka mayima yoxe ya vakokwana la hi leti timhaka laha mi nga sungula kona loko va HW Ntsan'wisi ane aba vula ku nga vatsonga machangana ne swivula ku ninge vuli ku a hi ri ya nyanda yinwe kambe a swi tshamisi sweswiya leswiya a ku ri ku lemuka leswaku ku na tixaka timbirhi laha that's why xivula ku ka double barrels ku ri n'wina vatsonga machangana hi swona kalanga futi hi laha timhaka lafi ti onaka kona namuntlha laha hi nga kona ndzimbeti ku swi kombisa siku rin'wana va munu xi veka hi ku sweswi na xinkadyananyana i ku hina vatsonga kwalandzeni ka hina vatsonga ni ta rhanga hi vatsonga machangana ma va tiva ku hi vanhu ni nga swi tivi ni ta mi hlamusela mara ni na ku nyika xikombiso xo hatlisa xa hina vatsonga ku ri hina tihosi ta ka Maluleke ni ta vulavula hi ta ka Maluleke ku sungula ti kona tihosi letin'wana loko ho tshama hansi hi ku loko se hi vulavula hi vuhosinkulu bya vatsonga a hi nge ku nga se va na machangana swi fika swi kha matluka hina van'wana ti hina hi hexe hawe bana na ku ri okay andeni ka van'wana hina tiyindlu timbirhi hina ka va ka man'wana va ka van'wanati ku na hina vayindlu ya ka Celwa Malenga a ri na majaha ku na Celwa ku na vamuswana na vamaxakati ku swi tlangana ka mina swi famba swi fika na kwale ka Huhlwani le u swi vona tinyima letimbirhi mara loko ho tshama hansi hina van'wana tiko okay hi nge se nghena ka vatsonga loko vo hosinkulu kwaka na swa ni twa van'wana ti va ku a tiluvani ku hava hosi yin'wana nga swi va vula vona van'wana tiko ri hayi ku hava mun'wana ti lonkulu ku hava mun'wana ti lo tsanana mara loko ho hlaya xivongo hi ya hi ya languta ku no na Celwa na Muswana kumbe na Maxakadzi i mani kulukumba that's why ni twa van'wana va ku no mina ni Maxakadzi i nyimba leya vaxadzi i vaxadzi hikuva ka Maxakadzi mara se hi tlangela ka vatsonga va ka Machangana mi teka vanhu vambirhi laha mi nga twa un'wanyana a ala a ku ku hava swilo leswi ve nge vatsonga i ndhuka ni wukulu hikokwalaho swi tikaka ku mi teka tixaka letimbirhi lava va machangana va kumeka tlhelo ra hala va Bushbuck Ridge ni nga katsa swivongo leswikulu swo fana na va Numaka se that's why mi twile a ku ri na RLU va ku a hi hlanganeni hileswi a va la ta ringeta ku yisa mahlweni no hleketa timhaka ta leti a ti fambisiwa hi professor Ntsangu hi siku a hi yeni ivi se va ku okay a hi langeni hosinkulu hi ku tixaka letin'wana ti na hosinkulu sele hovo vatsonga machangana hosinkulu hi huma tlhelo hara xinenendi ximatsini hala ka mun'wanati kumbe ri huma hala ka machangana na ivika ti ku ti se mara khalanga ni tekeni serious ku ri hina vatsonga swivongo leswi nga kona leswi weleka hansi ka vatsonga swa tsandza ku ri hi kuma hosinkulu hi ku na swivongo leswo kota hina va Maluleke hi le ku n'wetaneni hi xi and a ni lavi
navava
nga ni foneli van'wanati kusuka laha
kambe hosinkulu na swito njhekanjhekisani wa siku rin'wana kambe ni kombela mi ni khomela tani na ku mbutisa xivutiso xin'we ni nga se michucha a hi sungule ni hundala hi laha hi nga kona miyingiselo munghena lona FM na kona ka Afrika wa vulavula hi ku haxela tiki kusuka atindlwini ta vuhaxi a Giyani hi laha hi nga kona a hi tseleni mun'wanati na switwa leswin'wana kambe hikokwalaho ka yini hi ri na xiyenge xexi mi nga xi tshaha Royal Leadership Unity ka va na ku loko vanhu kumbe to tihosi leta ka hina leto vulavula ti nga vulavuli hi rito rin'we hi ku loko ku ri ku ti vulavula hi rito rin'we swi vula ku swilo leswi a swi fanele swi hi vuyerisa tanihi tiko a ti ta swi vulavula hi rito rin'we
hi laha swi nga fika swi kha matluka yi sungule kahle mara a yi chayangi kahle leswi nga fika swi onhaka ka khalanga ka RLU ya leyi a yi yisa ku e-e vavanuna a hi khomaneni kumbe tixaka letimbirhi a hi khomaneni ivi kwalaya ku fike ku ri na mavonelo ya ku onge hi la ku mintana ku na xivongo xin'wanyani kumbe vukosi byin'wana byi nga ta minta byin'wanyana se yi nga chayi kahle loko ku ya ha ri kona RLU a ni ri yi fini mara ku na lava va nga kokela tlhelo i van'wani i va ka hina lava hi nga va koka hi tindleve ku a mi ya ku hi xaviseni laha ku ku RLU a ku ri yaliyaya ku no ku vulavuriwa yini khalanga hi rito rin'we a yi think leswin'wanyani a hi ta swi vona ndhaku loko hi fileleli leswiya na swi tiva leswaku a hinkwenu hi pfumela leswaku hi nga yisa legacy ya Ntsan'wisi emahlweni mara hi yo yi nga yini namuntlha leyi swi ngo hi khela matluka hi ku se ku na ti-crack va kota ku hi nghena that's why mi kuma ku tihosi na sweswi loko tiya tin'wana no ya tihi ni nga ni nge ti vuli hi mavini tiva ka hina no ya a va hi ku va ti byela ku no na hi ya ku tlerisiweni vurhongo bya xikukwana ivi loko hi ku phaphara hi kuma se hi khe hi luva yin'wanyana hosi ene khalanga a ku heteleleni vukosi bya karata byi famba na leswi ve nge i gandelo a hi swona hi sweswo ku mi ta cincana hi swona ni nga ku mo cincana hi swiwiti ku na gandelo ku na mikwembi mikulukumba kambe hi fiki laha hileswaku a yi think lexi a hi ta xivula a hi ta ku hikwalaho ka yini hi nga yi mahlweni
ni iba machanga na batonga na ning singanje ka inga chai ka sika mna kuma ti nambara titi kuntu umaka la bakulu ni tingi siwa uba tibule seso mara saba nwanati ningi chavi kusugula mara singi kwa nwanati ba batonga batonga wari woshe loku
aka shimulishi kona vanhu vanga la line in la momel sirena vanharu kambe ni kombela mi hetisela la na vaku hetisa ni hetisela hi mhaka leyi ya ku loko mo languta ku na vuhosi byo tala bya rixaka leri ri vulavula ririmi leri byi le tikhoto sweswi un'wana yi hala yin'wana ya phirile hala un'wana a ri yaniwa swi pfumapfumeke kwihi swi leswi
swi fika kwalaha ka ku loko vavhenda va vulavula ve ri vuhosi vu difa vu xivangiwa laha i mbangu wa leswaku hi mina mani that's why loko hi vulavula hi tipolitiki tipolitiki i ku lwela switirhisiwa na vuhosi hi byo byebyo ka fiwa la ndzeni ka swilo leswi kalanga loko a ku nga ri sweswo hi hlaya xivongo na vukosi byin'wana a byi tshamisekanga kahle hi ku va chava no hlaya na xivongo hi ku swi nga ndleka va fanele va chika a xitulwini se hikokwalaho ningi a yi chayi kahle yi sunguli kahle a yi nga chayi kahle khalanga ni ta hetelela leswaku nge tshama ni mi byela na sweswi ni le ka xipundzuno swo va humeseni ya ka hina sweswi na chava swilo leswi hiku ka fambiwa khalanga na loko yi nga fambi hi to tivuka loko nga tivuku a yi nga chayi kahle se a ni va chavisi kambe a hi twanani loko swi fika kwalaho loko ni ndlandlamuxa hi faka na ya machanga na kona ku vheku ku poti
nametri 0860002543 I do one
mean serilo nhlaka
ay ay papa
njani
papa mina ipukile ngobo
ipukile mbuse mbuse shankoka sinene ngobo kuba ku garuto wa utsanani kambe ku tshuma era atla ri vile sinene ndaringeta ku komisa ikokola ka yini rishaka ra vatsonga ku katsa ni machanga na mutlhari na ha koti ku endla ku fana nkarhi luwa aka harina ba dogodela professor Hatsheng Tsangwisi maka kulukumba hele nyamuntla vuhosi byi angelela ngopfu hi tipolitiki a byi fana le byi ya nkarhi luwa hikuva kulukumba la mbulavula ku vona a va tirha ahansi ka federal system leyi va ri ka yona tipolitiki ta nkarhi luwa a ti tirhisana na vuhosi kasi sweswi a swi yimangi tani va kokelana mukhanselara na hosi mi kuma va kokelana eka nkarhi lowu a swi nga ri tani so laha ka hina laha loko mi vona van'wani va karhi van'wani hosi yin'wana yi vulavula leswi liya yin'wana yi vulavula leswiya ku na tihosi leti pfumelaka ti ku hi nkarhi wa gazankulu homeland a ti nga tekeriwi nhlokweni ti tekeriwi vuhosi bya tona ku nyikiwa van'wana so nyamuntlha mi ta kuma va ku ku na tihosi leti ku nga tihosi ta apartheid va ku ku na tihosi ta xidemokrasi swivutiso ku ri ku kasi hosi ya vekiwa hi n'wapolitiki na hi ku n'wapolitiki hi n'winisela voko for malembe ya ntlhanu ivi a chika hi yimisela n'wana loko swa ha koteka loko hi lava vuya swi va tani se mhaka yi kulukumba yi onhakelaka ku ku na lava vo tala nyamuntlha va salaka va sola va ngo na vona professor dokodela Hatsheng Tsangwisi a va langutika va voyemele ka tlhelo ro kahle so va ku nyamuntlha a hi nga swi koti ku herisaka ya ha pfumela mbululuwa wo tanihi luwa that's why loko va hlangana ka tihlengeletano ta kuma n'wana ku e-e ku sungula hi mandhanga hi ya tshama hansi hi vulavula ku kumbe swilo leswi nyamuntlha leswi hi nga te tani a swi yi ka valoyi sweswi leswi a swi yi ka Maluleke leswi se hi yona mhaka yi kulu ku nga mina nga fika yi onhaka kwaleyo na to tihosi leti nga tshama to tala nyamuntlha a ti byi tivi vuhosi ni va tini kokwana va ku huma kwalaho hikokwalaho ni ku hikwalayo vuhosi a va byi tivi ku humesiwe mhaka yin'wana kulukumba ngopfu eka rhuni wa sweswi wa ka njhakanjhaka va ku tiloyara ta president ku nga vulangu tona ku vule van'wani va hina loko va karhi va presenta loko ku endliwa commission ya ad hoc committee va fika va ku ku hava rixaka ra vatsonga mhaka yi kulukumba loko va ri tihosi lexi a va fanele va xi tiva i ku hlayisa the custodian of language custom and our culture but nyamuntlha mi kuma vuhosi byo ku na vuhosi byi nghena kha byi huma mi kuma ku na loko byi karhi byi nyika timbulavulo ka vaakatiko a ti nyiki hi ririmi ra vona na byo vuhosi lebyi byi nguma u hlangana na vuhosi lebyi wena valoyi byi suka kwihi byi gimeta kwihi a va nga koti ku hlamusela vo swi kuma ku ri swilo leswi va nga ndleka swona
ma ha ri kwalano leya ya ku un'wani muaki kumbe vaaki i ku va fika va vula va ku ku hava vatsonga ku ri na tihosi ani kwala ka nhlengeletano yeleyo hikokwalaho ka yini swi nga buwangi swi va na huwa swi leswi swi vulavuriwa ngopfu swi komba ku swa tivava tihosi leti aze tete ti nge i vatsonga tihosi ti kota ku ti vonaka ti kha ti vula ku leswi swi nga vuriwa hi khalanga a hi swona hikokwalaho ka yini swi nga beriwangi huwa swi leswi lo tshikiwa swi hindza kwale holweni
hi laha ni vulaka kona khalanga ni ngo tihosi leti nga kona nyamuntlha vuhosi a va byi tivi vo tikuma va ri ka swilo leswi vona vini va nga swi tivi loko a va swi tiva nchumu wukulukumba vuhosi i ku sirhelela ndzhaka rifuwo ni ndhavuko ni ririmi leri mina na n'wina swilo hi nge le ku ri vulavuleni that is one time teka xikombiso ni mi nyika xikombiso ku ze ku va na kwala ka radio yin'wani ku tekiwa yin'wana un'wana wa muhaxi a ya vulavula hi rimi ri ku ri nga tshamisekanga ka xitichi xin'wana nga ta ka ni nga koti ku xi vula hi vitira xona hosi leyi yi rhangela ku rixaka leriya yi kumeka swinene hi ku i tshova swilo leswi yi nga na vutihlamuleri nde ka swona se nyamuntlha lava ka hina a va na mhaka na ngopfu na swona sweleswo hi yona mhaka hambi mo fika mi vula mi ku rixaka loko one tute mi kokakoka miya leyi na leyi mi nge turituri ya hosi na yin'we yi vulavulaka mara va ye va endla ntwanano lowu va nga endlela plege nde ka wona i vatsonga machanga royal disas unit vatsonga machanga royal disas unit leyi nga na chairperson leyi nga na matsalani ndi ka yona secretary vanhu valava hi vona lava va fanekele va rhanga mahlweni loko ku humelela swin'wana leswi hi vavisaka tanihi rixaka ku va ku vanhu vo sungula ku hlamula ka swona ku loko mi ku ku hava rixaka ra vatsonga hina hi le ku fumeka vahi hi va hi vanhu lava va fumaka i yini mara a hi ri twangi ri tirofana na rero swi yo nghena swi khela swi huma ku komba yini ku komba leswaku a ya ha ri na vurhangeri so mhaka yikulukumba loko mi swi vona ku hi nga ha valava ku ri rimirini hi yona ya le ku number one tihosi hi toho hi toxe ta swi tiva ku ti fuma va maniki na a va swi tivi vo tala va vona vo tikuma va karhi va rhangela ku rhangeriwa yini a swi tivi na loko mo va mi vulavisa hi ku hi dyondzise ku hosi byivula hi pela mutlaka nkarhi wa sweswi vana va vutisa ku kahlekahle hosi yi pfuna hi yini ka nkarhi wa sweswi hi hanyaka ka wona hikokwalaho ka yini ku ta swivutiso swo fana leswiwani because a va vo vona lembe ri ze ri hela ri fika makumu van'wana hosi ya vona ku tikuleri va tshama ma ku hosi hi mani a nga swi tivi
kumbexani yo tiva yo munhu a nga swi tivi ku hosi ya ka vimani kumbexani naswo swi nga va nga na hi ku na hi n'winyi a nga na mhaka na timhaka kambe yaleyo yin'wana mina leyi ni lavaku ku ni yi landzelela muyingiseri wa mina loko kha hi kuma van'wana yaleyo ya ku hikokwalaho ka yini ku nga vangi na ku vilela hi rixaka na tin'wani tihosi loko ku ve ku na munhu loyi a nga hetelela a vula sweswo swa ku ku hava vatsonga ku na machangani sweswo hi swo ni nga swi twisiki hikokwalaho ka yini tihosi ti nga vilelangi
a ku pfuriwi swikolo hi sweswo vana va tihosi a swi ri kona khale a va ta kota ku swi tiva leswaku tihosi ntirho wa tona i yini and a va swi ta kota ku loko hi hlanganitani hi rixaka nkama wun'wani va pfa va hi hlengeleta hi va nchumu hi kota ku vulavula hi rimirini hi yona mhaka a hi nga pfuki hi lulamelo hi nchumu loko hina masiku hi nga swi tiva ku hi hina va mani hi ya kwihi tanihi rixaka se yona yeleyo na loko hi haya mahlweni hi rhuketela n'wanati laya ku n'wanati lexiya va ku a ku na tihosi ta apartheid ku na tihosi ta xidemokrasi hina sweswo a hi nga swi tivi twa ku vuhosi hosi i hosi swa fanela ku na ku hambana ndzi ka swona se liyani ni hetelela hi yona n'wanati ni to va vulavula hi ku ve ka man'wanati ku na tluvavhanga lexi kalavitu ka ina mara titiwu ta vona ti ringana na vana va munhu va nge pfuki va ringaneni inkomi ka ni mantswa
nemetwini fambisa sweswo miyingiseri 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula ka mugana lona le fm va komba ndlela a hi sunguleni hi hundza hi laha hi ta vuya hi twa ku n'wa miangula mi ku yini ku ya emahlweni kambe a hi hundzi la hi ya mahlweni a hi hundzi a ni ku kumbexana hi ta fanele hi ndza hi le vhengeleni rin'wana a hi hundzi la sweswi hi ya mahlweni nhleka 0860002543 ana ha twi nchumu mani tiviku no ka ni nga ha twiwile ku nga na ncindzani kumbe no hi me ani ncindzani mani twa ni okay a hi amukeleni un'wana mingiseri 0860002543 a hi buleni hikokwalaho ka yini swi fane swi tshikiwa swi hundza swilo leswi un'wana mingiseri loyi nhleka
ahe
minjhani papa
hi pfuke njhani tatani
hi pfukile
a ni lava ku mi tikisela no kombela ku vutisa hi ku leswi ni swi twisaka swo leswi vulavurisiwaka xiswona swi vula ku machangana a nga va humisi ku hi va kona ku dawuka laha hi nga dawuriwa ko xikwembu swi vula ku matsonga machangana hi dawuki nyangu kwalaho ka vo ma 80s or 90s hiku loko ni swi landzela loko munhu are a vanhu rhuma va ku famba a hlula mhaka leyo fanele ya hina loko ku yimeriwa ku hi kuma hosi ya vatsonga machangana va ku hava sweswo swi vula yi swivula ku ri thyaka lera hina a yi zangi va kona ko sunguriwa ku va kona sweswi hiku loko a ri ko a yi ta landzeleriwa ku sungula a hi vitaniwa yini vona va lava ka hina va nga va yimela sweswi why va nga vulangi ku loko u nga hehlamulangi ku sungula a hi vitaniwa yini swilo leswi swi vulaka ku matsonga a va kona hi kona hiku tixaka leti hinkwati leti ti kumeka ti ri na tona tindhunankulu ahe tixaka leti hinkwati tindhunankulu
And the main series.
Okay. Loko 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 swiritana avanga ta vula sweswo. Loko kuri ku a yo davuka tolweni, swivula ku hi kona. Ava hi veli ku la swi tsanda kona swi haki kwi. Mara lexi ni nga xivula ku i vitoya va hina matsonga na swicele, swicele leswi nga politiki yo ka yi nga vuyerisi munhu. Loko loko ku ri ku hina lavawani a ringana ku hi ya yimela endzhaka ya hina ya Xitsonga kumbe Xichangani swi vula ku hi chava yini ku pesana na swileswi se hi mhaka ya ku problem yese munhu a va langutanga vuhosi ku hina byi hlaya njhani vanhu va ka hina va languti mali ku 400 and something kumbe 60 million hi tele ngopfu se vanhu va jikajika na information loko va hi tsona yona yi la ku ya nyikiwa mani ka lava yi tivaka
ene mi ta na mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu kwala ka budget yaleyo ya va 60 million hi lembe leyi va ku i ya hosinkulu kumbexana loko yi nga ri kona hosinkulu a hi ta yi kumi naswona a hi ta yi humini rivaleni va ku ha hosinkulu i phetha ku fana na sweswa swi nga hluphangi ku hi va hi kuma holobyenkulu professor dokodela HW Intsangwisi
hiku leswi a swi zangi swi hlupha loko va hahlele ku ta swe swa ti-prime ministers vo yo landza kokwa va langutile ku munhu loyi a nga dyondza ka nkarhi wa kona wolowo va kuma ku munhu loyi a nga professa sweswi hi tidyondzo i kokwani Hahlo Ntsangwisi ivi kusuka kona va suka va ya Pitori va ya va teka vona a va tirha swa vona va nge se yimeri xaka va ku wena hi wena hi ku vona ku ku i nge i nga kota ku yimelela rixaka leri ivi va tibyela va boha va va na xivindi xo hayi vo hi ni ya rhuketeliwa hikwalaho ka ku nge yimeli munhu u nga rhuketeliwi vo ni ya rhuketeliwa na vana va mina na maxaka ya mi hi ta rhuketeriwa hinkwerhu va ta yimela ene va
o kasi loko munhu a ri urhangeri wa rhuketeriwa i rhuketeriwa na vana va yena hinkwavo
na kwala ka n'wina kwalaho boti wa n'wina leswi a nga sweswibona miri hi yena yi loyaku yena dlayaku swileswi hi yena a tsandzisa ku lamutini la yi nga kumi hi swoswe ku va murhangeli i problem nandzu un'wana u kulukumba ngoveleri nga vanhu va kuma ku hi swiswelo
nemetelpa
Okay,
thank you. Loko vuya mavhengele a mahungwini ya misava hi bulana va Action SA. Ya hi ta to kahlekahle ku cince yini hi timhaka leti ta vumundzuku bya vona ntirhisano exikarhi ka vandla ra African National Congress. Kambe ke hi nga siya mahungwini ya misava hi lowu un'wana muyingiseri nhlaka.
Hei chava n'wina mpfukisi.
Hi pfukile mjhani papa.
Leyi lava loko u khandziya xitepisi ku va na vukheta swinene u nga kuma loko u ya kaya. Va khanseli na xibukwana xa mikozo kuthete mhaka leyi ya tikanyana loko swi khumba swa vuhosi ngopfu loko swi katsa tixaka timbirhi leti ku nga njhekanjhekisano wa siku rin'wanyana wo ka wu nga heli ivile xo sungula ku na xivulavulo lexi nga vulavula before lava va ha ku humaka i ku varhangeli kumbe tihosi va swi tiva na ku ri va fanele va rhangela yini va hlayisa yini ke loko ni langutisa ni kuma bele kuma xo sungula va lahlekile ku na reason khalanga why na mbitaniwa khalanga namuntlha kumbe sweswi mi tirhisana swona tanihi xivongo xa ka Baloyi tihosi ta hina hinkwato ta vatsonga hambiloko tiwa ta machangani loko ku tikoma ba vitaniwa vo ndhavi vito na tivutisa ku va tshamba va swi vona ku i hlamba ku fika kwini na hi ku ndhavi vita swo vula ntsena ku hosi Zulu kumbe swo vula hosi ya maZulu ni xoka va se tshama va swi xiyaxiya sweswo se i xitepe xo sungula laha ni twa ku nga ku tihosi ti lahlekile ni ta swi tsakela ku vitaniwa ndhavi vito loko mi te ndhavi vita swi fana loko mi te min'wanaka hi kova leswi xivongo xa n'wina mi xi vitanisaka hi swona Se, yi beti teki wanda vezi tali ayiba title. Sula kure ito osta ena ekwatu. Si vitanua ishubongo sa mutu unwanyana. Ekwatu. Singa na magagu ya kaba loe. As long as zile ala ni pompo. Awa kure ya batonga. Se, ila kula teka ka ena. Si sungula ka kona ya magagu. Iba inga ashiti langa kushlai satani iti osi. Leswi a fa swi hlayisa ku nga fuwo na ndhavuko loko munhu a za a lahleka xivongweni xa yena i ta ze a lahla swilo leswin'wana hinkwaswo na swi twa vo tala va nghena va kombisa ku politiki hi yona leyi kumekaka yi na tshikelelo yes loko swi za swi katsa mali ndzeni twa wun'wana muyingiseri wa n'wana loko swi za swi katsa mali kumbe swi vanga ku swi na business nyana ku va vanga yi ta va kona vhele hi ku i mani loyi a nga lavi ku ku dya loko hi landzelerisa kumbe hi hlayahlaya ku lomu hi hlayaka kona vatsonga va hava vhele hosikulu hi ku ya hi lomu hi hlayahlaya kona a wu va na ntiyiso ngopfu ya swona kambe swi tikombe nga ku va hava se un'wana na un'wana laha o va hosi sweswi va kha va swi vula van'wani va vuhosi bya ka xikundu loko ku i hosi xikundu va na miganga ya vona loko ku va na hosi hlaneki sweswo no kombisa a ni vuli ku hi swona so ku va ku ri hava hosikulu swi vula ku ri hi swona leswi endlaka ku endlaka yini swi tika ku va hi humesa rito kumbe tihosi ta vatsonga ti humesa rito rin'we leri nga ta ra yimela rixaka hinkwaro hi mhaka ya ku swi lava ku va na ku etlembetaniwaku se i mani a fanelaka swi hundzisa and va nga ta swi hundzisa se swi nga endlaka ngaku se ku tekiwa ngaku hi yena hosikulu ya hina se hi ndlela yaleyo swi kumeka ku mi kuma ku swa va tikela loko va fanele kumbe va kheta ku swivulavuleri swa hina hi lexiwana mi kuma ku andzhaku ka nkarhi tanihi vanhu ku sungula ku va na mahlevo hayi wa yi fanele ku va yena a fanele ku nga vangi yona mina yo chava ku kaneta sweswo swa ku tanyana so xo sungula i fanele ya yi ta va mhakanyana yo tika and yi ta famba malembe ene swa tika ku dyondzisa hi mhaka ya ku na vona va karhi swo famba swi ta tika ku dyondzisa rixaka hi mhaka ya ku xo sungula a hi ti tivi leswi hi ti vitanisa leswiswona a hi leswi hi nga xiswona leswi hi ti phatisaka swona vatuku va swimanimani leswi kuyiniri a hi swona leswi nga xiswona
kumbexani a hi gadzeni kwalaho hita yi nge heli sweswi mi nge yi nge heli hi ta yisa mahlweni khetsile swinene inkomo awara ya n'wi henhla ka nhloko miyingiseri wa mehe a hi amukeleni sesi Lillian Hlabangwani va hi nika mahungu ya misava a ni tivi hikokwalaho ka yini ni va mukele tanihi vonge ku sunguleni kambe hayi sesi leyi ni khomeleni nkarhi lowu wa n'wehe mahungu ya misava ya awara ya n'we hi lawa na sesi Lillian Hlabangwani ya sesi leyi
Rumela kantsiso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram
eka
065-744-3911. A yi twa nhlokomhaka ya ku komba timhaka ta swikhongelo swa le minkosini. Mina ni vona ingaku i ntiyiso leswi mi swi vulaka munhu a nga swi seketela mara twanani. Lava endlaka program i vinyi va nkosi a hi vafundhisi. Hikokwalaho xikhongelo xi ve ku hi vinyi va nkosi ku xi va xi ri kwini kumbe mfundhiso u yima kwini mfundhiso a ngo fika a yima kun'wana na kun'wana mara programe yi va yi endliwe hi vanhu va nkosi naswona leswi vanhu va tihangelekela ku va ya yima loko taniya va yima loko taniya loko ku fika nkarhi wa rito ra Xikwembu ku va va hini hi ku lava va nga swi laveki ku twa rito ra Xikwembu va ya tiyimela hala a ku na loyi a hetaku nkarhi hi ku nkarhi we le nkosini a wu vekiwangi hi munhu wu vekiwe hi vinyi va nkosi
Rixini Budpet loyi a khulumaka Thokeni Masirana a ri lamanyileti me hi ku vona ka me Budpet laha ya mfundhisi ku za va n'wi veka makumu i ku ve ni mfundhisi wo hetisela kahlekahle ku komisa hi ku xikhongelo xi ve koho ku susela musungunuko ka fika wa mintlhanu laha va o hetisela mfundhisi se laha ku nga fika ku hoxeka koho hi laka ku va ku yimisa voko ku va n'wi amukela Yesu ya ni vona yi nga tshamisekanga ku ri loko u nga ku rito ritwini hi wehe nga ta n'wi amukela mbilwini se u ya kerekeni loko u fika sonto nga xifo xa ko a ku ri Saturday
ehe Budpet ni ta nghena ka leya minkosi leyi hi ku twisisa ka mina lexi endlaka ku mfundhisi a dyondzisa le ku heteleleni leyi a va xipfalazozo xa nongonoko ekaya eku loko vanhu va sungula ku vulavula ku fikela kwele ka miveki wa nkosi leyi ku xaxamela rito hi va ndyangu va makhelwani swa ku taniya vo tala va va vulavule swicele va vulavule marito yo ka yi nga tsakisi swi endla ku swi tlhava vanhu va kha va rila mapfalo ya nyakapfala ivi loko se mfundhisa dyondzisa i va a kha a thova mapfalo malamaya va nga nyangatsiwa hi marito ma va makhelwani ku loko se va ya ku lahleni va 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 rivele mapfalo ya vona ya tshwutshwile
Kalanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula 12-2 musumbunuku ku ya fika ra vuntlhanu
Hela inga kora mixer omgana lona na FM swi tikomba onge tiva Action SA va cince mavonelo loko swi ta ka timhaka ta ntirhisano wa vona kumbe ku ntirhisano wa vona na vandla ra African National Congress xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke a hi amukeleni Nobuhle Mthembu kusuka ka Action SA kusuka ka caucus ya City of Johannesburg Nobuhle good afternoon nhlekani mi amukerile ka mungana lona na FM
good afternoon and thank you for the invite
Thank you very much for giving us time to speak to you, Nobuhle. Let's start from the beginning. From time on end, we've been hearing your leader, as in Datana Herman Mashaba, saying the likelihood of Action SA to work with the African National Congress is zero. What changed?
Look, I think we have to clarify one thing, that we are not going to be signing anything with the African National Congress. And when you look at the city of Johannesburg right now, or the three municipalities, we need stability for the residents. So it's more about what would help the residents to get the best out of the services that should come from the municipalities than personal feelings. And when it comes to the agreement between Action SA and ANC, we are not going to be signing anything. We'll just occupy legislative seats that will do oversight and hold the executives accountable. So that's where we are now. And that decision it came from the ground, from our activists, from our members, from the residents who support Action SA. It came from the ground up, and this is what they were saying. So the Action SA decided to listen to them and see if this will benefit them, you know. So this was a discussion. We are not going to be signing anything with the ANC. We'll be voting issue by issue. And I'll let you know, if they do anything wrong, we'll call them out. That's one thing for sure. The residents should come first, and that's something we will prioritize and have been prioritizing as Action SA.
When we started this conversation, Nobuhle, you said you're looking for stability. And how do you maintain stability when you don't have any agreement, you're doing issue by issue? It means one issue, if it goes wrong, it trips everything. So that can't be stability.
Okay, what I mean by stability, currently in the, let's talk about the city of Johannesburg. Currently yes. In the city of Johannesburg, the municipality is hung. Hence, even the loan cannot be passed because of what the EFF is doing to the ANC. And to show you the unfairness of this whole situation, the EFF is taking the politics from Ekurhuleni and transferring them to the city of Johannesburg, while the residents of the city of Johannesburg don't have any service delivery being rendered because the EFF is holding the residents in the city to ransom, right? So when we talk about stability, we won't have such occurrences in the future whereby important items won't be passed because there is no outright majority when it comes to voting. That's what we are saying. So what we are putting on the table is every time, if there's an item brought to council, that will benefit the residents of this great city, then we will pass that. We will support it. Anything that benefits the residents of the city, we will support it. Not play politics. That's what we are saying.
Is it not necessarily because of the, is it what, 2.5 billion French loan that you want to support? Apart from that, what else do you want to support? I'm looking at a situation wherein you say you are not signing anything with the ANC, fair enough, but then if you say we want to be stable, how would you be stable if you are voting issue by issue? And if for example, now that you are saying you want anything and everything that benefits the residents, let's look at the issue now. The issue now is the budget. The city of Johannesburg is failing to pass the budget, and even the issue of the loan. Is it because of that very loan, and how will it benefit the residents?
Okay, we forgot one important factor. Remember, one of our conditions in regards to supporting the loan is that the 200 rand electricity service fee must be rescinded in council. That's one of the conditions. And we've been very vocal about this because the residents simply cannot afford it, one. And why is the city going after people at least who are paying for the services? Let's go after those people who are connecting illegally. Let's aggressively go after those government departments that owe the city. So when it comes to this loan agreement, the problem with this loan agreement, initially when it was tabled, we were never taken into confidence about it. We had queries regarding this loan, but we were furnished with all the documents that supported the questions we had. So currently what's happening in the city, because the loan has not been passed, which means service delivery has been stalled. That's where the residents get affected. So that's why we needed to find common ground and say, who is struggling? You know, there's this saying that when two elephants are fighting, the ground beneath is the one that suffers. So at this point in time, we have to look who's really suffering here, and it's the residents. And how long have they been suffering? I mean, from 2021, we've had five different mayors. This is the fifth mayor from 2021. What has been done that the residents can say, the executive mayor during this time, this is what they've done from 2021 up to date? So we need stability, you know, we need stability. We need a block that will stay stable, put the residents forward, and that's what we believe. And that's what we'll push from XNSA. Remember, when you occupy legislative positions, items that come to council, like the speaker's position, items that come to council, those items go through the speaker before they go through to programming or council. So we've got that control at least. What will XNSA do? Obviously, we'll put items that benefit the city of Johannesburg residents first, just like we've been doing all this time, especially with this 200 rand electricity service fee that we've been pushing and telling residents about. Even when it got passed in April, we were very vocal about our stance. And we're very vocal on speaking out against it, that proper consultation was not done, public participation was not done. What kind of leadership is this that does not listen to the residents? You know, it's like having a tone-deaf leader. That's what we say about the caretaker executive mayor, Councillor Kabelo Kwamanda.
And I'm happy you now shared with our listeners that as XNSA, you are eyeing the position of the speaker, and when you go for being a speaker as the XNSA, are you then going to support the ANC in getting the ANC mayor?
Look. From the discussion my leadership, my national leadership has had with the African National Congress, one of the things that were put on the table is that we have no control over the executive mayor, who they want to put there. But one thing's for sure, we want a capable leader, someone who has credibility. So if they put forth someone who's capable, has credibility, no problem. But if they put someone who's dodgy, another puppet, someone's going to be a caretaker, then we'll have a problem with that. We are clear on that one.
Let's go back to the issue of the 200 rand. What is the status now? Is the city of City Power reneging on the position? Because I understand they were supposed to have given us a briefing, which they since cancelled.
Yes, so they did cancel it because obviously this now has to be taken back to council. They've seen the outroar by the residents, and we've been also saying that part of the things on the table from XNSA is putting residents forward or first includes rescinding that 200 rand electricity service fee. So that's why they couldn't continue with that press briefing because it needs to go back to council. That decision was not taken in the right place. It was not taken in the right state because Number one, public participation was not properly done. They talk about ITP, but residents were shocked when it was implemented. So somewhere, somehow, something did not go right. And when we talk about collecting revenue, let's be aggressive. Let's be aggressive in going after those government departments. Let's not punish people who are bringing something to the city. So that's why City Power now is waiting, because council has to decide. Council has to decide what's the way going forward. Mm-hmm. From City Power, they're talking about they needed that money so that they can maintain the energy infrastructure. But as actually we are saying, there's other ways we can maintain our energy infrastructure and not take this decision of just, you know, throwing the 200 rand to all the residents, especially residents who are contributing. What about the other people that are not contributing? The illegal connection, especially now, the hijacking of buildings, right? Collecting aggressively the revenue in the city of Johannesburg. We've got a department, town planning. What's happening there? Why don't you get our ducks in a row so that we can start doing things properly? That department, if it functions, development planning, it functions properly, then we'll be collecting revenue in the city of Johannesburg. When it comes to our billing system, let's fix that system so when we send out invoices every month or bills, they are correct. One of the reasons why the residents are not paying is because they are getting incorrect bills, and we are left with so many queries. So let's fast-track that process. That's what we are saying as Action SA.
Now, as Action SA, you are looking forward to steer the ship in the right direction. One cannot help but ask a question: what necessitated this loan from this French entity for the city of Johannesburg? Is it broke?
No, the city is not broke. Remember, every year, this was part of the budget last year. So we do get loans like this so that they can cover our CAPEX project. So when we pass the budget, this is already included in the budget. So when they tabled this loan on its own now, apart from the budget, because already passed last year, we just had those few questions that we needed clarity on. So we've been provided with the clarity to those questions. They finished us with all the documents. That's why we are saying currently we've got no issue, because we do need funds for CAPEX projects. But this is something that the city does every year.
Okay. No, it's a peculiar situation. Maybe we'll find time that we discuss about that, because I'm finding it hard to understand why would you need to budget on a loan to service the residents. But maybe that's a discussion for another day, Nobuto, don't you think?
It's not a budget. Listen to what I'm saying. It was part of the budget item last year. This loan was part of the budget item last year. So the budget item that was passed included securing a loan for CAPEX projects. A year goes by, right? A year goes by. So after now a year, we're supposed to go and get a loan that's going to help with CAPEX project. There's nothing new about this process. It's been a process that's been conducted by the municipalities, you know, every year what they do. It's just that this time around, the reason why we did not support is because we needed clarity on some questions that we did not understand, right?
Yes,
so we were not taken into confidence immediately or before this item was tabled. We were only taken into confidence the second time it was tabled. So that's why it was kind of like pull forward and pull back a situation. But now they've finished us with all the information. We are quite happy. We'll support the item provided, number one, we rescind that 200 rand service fee. If we are going to start this journey of occupying legislative seats, then we must start doing things right and listening to the residents.
I see. Says Noble, you can still listen. Thank you very much for your time. We really appreciate it.
Thank you, and have a nice day, Feather.
All right, thanks. You too. So mean, sir, I'm going to know if I'm going to be able to say, no, we lava aba khaba bula bula kusuka ka Action SA ba khaba bula light makato tala go 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 tate to very abongo to bana tsalo le vanga tar tsala hansi bako hina e tresana na African National Congress ka be verbal languti ba bona kungwe na ba aki ede makata mele go hlupekeni kwa la menga ko selo kumere go hlupekeni ba bona kusantswa ku bana ntshamiseko eka masipala wa Joni ba ku bandara economic freedom fighters kombi re le go tirhiseni te politiki tale eku ruleni re ti khupukerisa aka City of Johannesburg kumbe ni nga kuma muyingiseri wun'we a nghena a vulavula hi yona mhaka leyi encindani yi nga siya ka mutivi wa nawu a vulavula hi timhaka to toleta ku va vona swi ri swa nkoka ku tanihi Action SA va tirhisana na vandla ra African National Congress ku tisa ntshamiseko lowu nga ta endla leswaku va na vukorhokeri eka a vaaki hi ku leswi va vonaka swona vo vona ntsena tindlopfu timbirhi ti nga le ku lweni bya siku ri byo byi nga le ku hluphekeni hi ndlela leyi no vuhle Mthembu kusuka ka Action SA tanihi murhangeri eka caucus ya City of Johannesburg ka swin'wana leswi va nga swi vula hi timhaka ta ku ri va ri va ta tirhisana na vona ku endlela ku yini ku endlela ku vaaki na vo 200 rand liya vingi mi ta hakela loko mi xava gezi n'hweti na n'hweti na swohoxo swoleswo swi fanele swi tlherisiwa hi mhaka ya ku ka ha ri na swohoxoxo swo tala leswi lava City Power a va fanele va swi lulamisile va nga se teka xiboxo xolexo ku fana na ku va languta ku lava va ngo titirhisela gezi mahala va layita titirho leti za ti tshuka hi mhaka ya ku volo bridge gezi ku ndleka yini hi vona miako leyi yi nga tlhakisiwa ke ku nga ri ku ndliweni nchumu hi yona va ndlisa ku yini hi yona va ku sweswo hinkwaswo a swi ta pfuna ku nghenisa timali leti va nge va ti lava tanihi City Power ku antswisa timhaka ta vukorhokeri bya vona hi tlhelo ra mphakelo wa gezi hi lava ku ya bula na mutivi wa nawu loko hi vuya mahungu na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi kambe a ni ku kumbexana hi nga kuma miyingiseri wun'we la hi twa ku hi angula ku yini timhaka leti ti nga xiboho lexi nga tekiwa hi Action SA nhleka
aye botkalanga
papa minjani
aye fukile
mirini we
no Action SA loko swi ta ka leswi va nga swi endla swi xikhalanga na va temba ende na va believe hi mhaka ku loko munhu anguta politically hi mina mashava uze avalavula loko a suka ka DA ku te loko Helen Zille o vuya aba federal chairperson ya DA na tshika tani mayor hi n'wi sola hi ku vona xitulu xe xi nga tshama henhla ka xona sweswiwani ele ku tirheni swinene vukorhokeri bya ya ka vaaki mara wena sweswiwa ele ku tirhiseni ngopfu ka tipolitiki kumbexani personal feeling ya wena ehenhleni ka Helen Zille u rivala hi swilaveko swa vaaki mara u tiyisisini a famba hi mpela a resign a vulavula a ku u ta pfuka a nga tirhangi na ANC hi timhaka ta ku ri ANC yi hluphekisa vaaki i swigevenga emarito ya yena no khota sweswi leswi swi nga fika laha mpelampela loko se hi languta kwala ka leswi vitaniwaku GNU a nga ala a ku a nge yi joyini hi mhaka ku ri wa ha yima na marito ya ku i la ku susa kumbexana ku liberata vaaki ehenhleni ka swigevenga ku nga ANC namuntlha sweswi hi loyi i tirha na vona leswi nga va lwehe se swi no buhle kwalayo na swi tsakela hi mhaka ku ri kama un'wana khalanga ku tirhisa ngopfu tipolitiki u rivala vaaki naswona a hi swona hi mhaka ku ri vaaki lava va ku vhotelaka va ku veka xitulwini va lava ku wena i va tirhisela vukorhokeri wena u ya i ya tirhisa ngopfu tipolitiki na mavonelo ngopfu ya wena i tshika vukorhokeri lebyi vaaki va fanele va va na byona
kambe a swi na nkoka ku vaaki va swi tiva ku hi yimela tihi timhaka ku nga vi leswiya swa ku namuntlha i hala mindzuku i leyi
i xivutiso xa kahle khalanga a ni sweswiwani ha differentiate ha hambanyisa between i politiki sweswo ni swi vulaka va ku himpela fane i va na stance xa wena i swi tiva ku hini tipolitiki mina ni yimela kambe ku tlhela ku vuya hala ka ku korhokela vaaki vaaki va fanele va korhokeliwa khalanga hi nge taxiwi hikuva magezi ma ya henhla hi hakela ti-rate to ka hi nga ti tivi ta ti-200 rand va ri kona lava fanele va hi vulavulela le ka caucus mara vona va le ka stance xa political reasoning yo karhi anti loko ri ke ni vanito swa
swivulaka
mikhesini ni rhandza na leswi ni nga swi hlavutelisa xiswona hi Xitsonga loko se mi hundzuluxela ka lava vo ka va nga tiveki ngopfu ririmi ra vadyahlatsi khomisani swo swo khalanga enkomu
voto wa mina ni khesile swinene
vo tikhalanga
I can't. From Sasso Mingser, Mingser Rome, Sesuane Afok Pelawara, Yakume, Naro, I am Kelini, Chokamakata Mangam Sabai, our Yambir. So, Avalan, Itayamashini, Hibula, Na Tibua now, Telemi Miri Wavandiango, Wabu Sibjakam Kar, Advocate Temba Madale, Lavangataka, Bulanabona, and the Kat, Chokamakato Toleto in Jalale. Come to Song was. Anda kalau kita cukup menganggap sebab orang ambil, ya tahu ayam sekui, ya seslih.
Ina irito, eka lava ripumalaka.
Afrika, wabula-bula.
Ano kumbela kukwala ka MC, minza kumi, vuti sela kushana loku niyaka dokta, nibuka, kurinla kuya haru wa matisu amangwen, dokta ini nika pepo, yuku arbo pepo li. Ita ya after 5 years, loku nibuti sako Iya after 5 years njani aku line ile ngopu ingani dzela loku kasi ku hala matihlo swiza switeka 5 years yanga zayafa muti yanga silungu bona mhaka leyi mi hi vutisela vo hi ta yingisela kwala ka radio ku kuza switeka 5 years ku ndliwa njhani ku humelela yini
banana leti nga emihleketweni ya wena hitwa
Afrika wa vulavula.
It's a swimming serum gana lone and FM Macombandela in Anganako Africa Wabula Bola Equa Shala Wana Chiksuka Alino a Studio One Hila Hingako Hindalale. Even with Ilya Yamudashi Bule na advocate Temba Madale Mad hey Batani Saka to Bakwashwong Shavanish, and a Nasukler van Jeril Kutisai Swales Ivi Shintan the Kami advocate Temba Madale Evo Ilava Kupulana one and second low hitwaku varyinu hit makaliti abati ele koto lokwa in the kashibi koresha in wetilia mutashi sukakurama kumbir nar lokunga shisi 2024 and dalale advocate in second kirikam garalone.
Just a small thing, an advocate, I'm an attorney. Just that small correction. No,
I need to. I mani ambana na shilungu ni kumtibua na mtibua na ai bulina ilogu yibula ya sukura makumembiri naru mudashi 2024 ami nikashibiko shako amie akoto ai sungule ni kwa lana kase ami nikashibiko shako amie akoto ya kunilekei
ima ya koto kubiela ka rizinyako na akure maika kukube na te report mbiri letting a woman the Asla Makaya traditional leadership, kingship, the royal family. So court, back in 2020, unique instruction, you have to form an ad hoc committee. You have to consider Makaya kingship, Jagam Kari. So court, you have to that judgment. Akuri, Kubakam Kari, by court, the Makaya president, Aleko approve application, you have a kingship. So we will call the instructor who go on a committee laying a formula. A committee lay submit a report to the president. Ila makanga sungula kona kuwe na the report timbere kwa la ado. Biyo sungula isaine chairperson ya ado committee and submit to enkare. Ebe kwa na ambiringa sabinga yesa ina the other two members of the committee submit to about 3 months later. Ile ya isa court ku. Bafane wa declare invalid report le ambiri. Illegal, invalid.
I see roller swim, you would like so. Akurbama
Akure, Mevlaka, and Ka Ado Panel.
Ka Ado Panel, yeah. In a
Lissy Aburna advocate Shirinda Aburna Zamuku Shempai, both of them are legal people. So they are lawyers, the other one's an advocate. I think the advocate Shirinda. And then Kubana Chairperson, doing a sign a report. Being a president.
Okay. Chairperson leya ko Professor Jabulani Simon Maphalala ba
yeah.
ba sign a report ibile one report ya mbiri I sign away advocate Shirami Edi Shirinda na zama kuhle cha uke mupai se ibi khoto yiku yino kuse minje kanje kusana isukulele yami kanje kanje kusana unwa ku hehlwana ku unwana ite ku ha batsonga ne
ya hero sikure so ibi khoto afkaba hisela maga ku ku hava nation ya batsonga yi hume ka court process yona le va hiniserile judge u ahlorile ani ka judgment and judgment is in favor of Mkhari royal family. So it's why I instruct the president. The president, if I add this regard, the report here, I'm very clear. I advocate Shirami Shirinda and Zamo Kushentai. But from that, the official report, the report here, panel in a sign, I check it. So president, if a president, if I not allow Makali put it, but only based only on the report, in a sign, I check it. Yeah, the committee.
Ka kambe ku va ku nyikiwa swivangelo swa ku bakanyana tlhelo leyi yin'wani yi nga yi a yi sayiniwe hi lavambirhi
hiku a yi official so a doc panel yi nge ri na ti-report timbirhi and before va humesa report ya vambirhi a va fanele va ya va apply ku nalifya vale yo sungula so ku nge ri na report ya official ku ya va na report yin'wana yona yi va official it means a va fanele va apply-le court first ku the first report yi removiwa as an official report ku acceptiwa vona but avaendi langi sweswo va loyi a va submit-a report ya mbirhi and report yaleyo yi submit-iwe outside nkarhi lowu panel a yi nyikiwile u tshama for wona so panel a yi ri na 6 months then a vona va ya va ya submit-a 3 months later and va kha va nga ri panel at that time
kumbe ti-report leti a ti vulavula kumbe ti vulavula swiswimbirhi swo hambana kumbe ti vulavula swi swo fana ko va ku liya yin'wana ya hava chairperson leyin'wana yi na chairperson
well ti vulavula swi swo hambana in terms of ti-recommendation ta vona but a hi ti-report to fana i ti-report leti nga hambana so leyin'wana leyi a yi support-i the kingship ya Mkharal family and then the official report support it
yewan oh okay say ku fika sweswiwani mi le ka siku ra vungani president va nyikiwe nkarhi wa ku va va angula kumbe va teka xiboho kumbe va yisa mahlweni ku kumbe ku ha nkarhi lowu pimiweke
wu kona president va nyikiwe 60 days so that 60 days judgment ya court yi hume hi ti ta mi nyika date yaleyo ku nga ri khale hinkwava mahlweni ta mi chekela date ya kona but it's about 2 weeks ago laha yi nga huma hi kona report yaleyo judgment sorry
ya se loko order ya khoto yi endliwile swi vula ku n'wehe na va Mkhari royal family mo tshama mi rindzela president a ka ha ri na xin'wana xi mi xi ndlaka ku fika sweswi
ya so yi fanele yi seviwa order leyi yaka president which I think has been done already. So president from date yale yanga ta va yi receive hi yona which is the date of service swi na 60 days yo kota ku considera mhaka leyi yi va kota ku nyika his decision kambe
lava va report ya vo yi nga bakanyeriwa tlhelo a ka ha ri na recourse yin'wana leyi va nga yindlaku ku kumbexana va ya va ya va ya appeal-a kumbe swin'wana swo tana ku va ya vona order yi bakanyeriwa tlhelo
well the process of court the kona you know everyone has a right to be heard so na vona va na right yo court yi va yingisela loko va lava appeal-a va nga va appeal-a mara opportunity ya ku va va ya kaneta a yi ri kona so advocate Shirami Shirinda i third responder i second responder aka application liya zama ku hlamba hi third respondent and then lavan'wana lava va nga hlamula president minister director general i third fourth and fifth so i nge va yini na vona va va nyika vision ya vona loko ku ti kona a court i nge va va yingiserile so advocate loko a fika laha u te a va lavi because va saviwile maphepha obviously u te a va nge hlamuli a va lava kaneta nchumu leswi vulaka advocate Shirinda na zama kuvi the president responded I don't know ku va inputile ka respond ya president na I would think va yeni va nyika a vona version because i report ya vona leyi president a nga considera trendly ku endla decision so opportunity ya ku va vulavula na court yi ve kona and va nga phila loko va swi lava mara lava nga ta aphila a hi vona lava because lava a ni a va yangi leti so president maybe a nga aphili unless va tirhisana
kambe se loko kumbexana swa ha ri swa nawu emtiwa nawu hi ku ni le ku tivutiseni ku loko ku ve va tsale xiviko xa vumbirhi i ku ri na xiviko xo sungula ivi va nga yi khoto ku ya kaneta kumbe va nga kaneti se a va ha xi tsalela yini lexa vumbirhi
ya hi swo swi ni hlamarisaka because opportunity yo va va nyika argument ya vona court a yi ri kona so and not one kambirhi in fact hi nge va yila court a va yangi so maybe na vona a va yi believe ku fika kwalano version ya vona ni nga tivi va nga ti vulavulela vona mara opportunity ni nga vula official ku yi ve kona more than once ya ku va nga va nyika their own version so perhaps version ya vona yi hlangana leya president kumbe a yi nikiwangi
leyi yi nga vulavuriwa kolomu ku fambeni ya ku a ri kona rixaka ra vatsonga ya ha vuya kumbe liya yo va ku ti vulavuleliweni a yi nga ri ku yi nga nyikiwa xiboho a khota swo
no no a yi na xiboho because judge i swikanetile sweswo judge a nga pfumelelani na vona ka yaleyo he says that the president must recognize the fact ya ku vatsonga nation yi kona and va fanele va phatsa act leyi recognizaku ku ku na king ya vatsonga
and hinkwaswo leswi hi swi langutela andhaka masiku ya 60 handle ka loko wun'wani o tshika a tshika a kavanyeta hi swin'wana swa nawu
hi swona sweswo
no ni mi twile mi tiviwa nawu ko kumbexana loyi yi vutisela kolwaku a swi koteki ku loko hi ku vatsonga hi vulavula hi rixaka laha ri nga anama mitiviwa nawu se ni le ku tivutiseni ku a swi koteki ku siku rikuwani loko n'wimi hete yaleyo wun'wana a nga ta ku hayikho kahle kahle leyi ya ku va vuhosi bya ka mukarhi va va tihosinkulu swi nge koteki na mina na hina hi koho
Yeah, well, I mean, personally, it's really cool. I think it's really around 2012, 2010, somewhere there. Mm. So it's kind of processly. I'm going to claim a stand and the name. But I'm going to be able to prevent it. So I'm going to put one and I'm going to put the application. I'm going to be the rightful king. But I'm going to be able to tell you the same thing that's playing out. You know, the former
person. Yes.
Same thing leswi nga ku humeleleni so yes swi nga humelela na kwahala ka
vatsonga leraku va vuhosi bya ka mukarhi va nge vhiti va ku hayi andhaka 60 days hi tihosinkulu swi nga endleka andhaka 60 days loko president va pronounce hi ndlela yin'wani ivi wun'wana a yimisa voko
well loyi a nga ta yimisa voko i ta fanele a follow process because va ka mukarhi u fana na va lavan'wana nkarhi lowu va nga va alela hi wona va followe the right process ku va va fika lava nga kona sweswi so loko wun'wana a lava ku ta ta joyina mhaka ya ku hi yena king i ta fane a follower process so ya ka mukarhi the difference i ku already ku ve na ad hoc committee leyi nga ya investigator mhaka leyi yi lavisisa ku tlhelela le ndhaku le ku vuking bya matsonga byi nga va byi kha byi wela kwihi and report ya ad hoc committee is very clear yi ri loko ku ri ku vatsonga va na king King zethu byi le ka mukarhi hi ku va kota ku byi tracer va ka vona a ku na family yin'wana va nga yi vula laha so but it doesn't mean ku un'wana a nge challenge you anyone a nge challenge or anyone a nga kota fika ku yena hoxa
ni lava ku endla xikombelo ma ha ri kona mi ti vonawo mi nga swi famba ku mina na xivutiso lexiwani a ni kumi nhlamulo ya xoho se ni lava ku kombela ka lavambirhi ku ve nge swi koti ku tinyika nkarhi va ta hi hlamusela ku a ku endleka yini i ncini xi nga va susumeta ku za ni vula mi ri koho ni lava ku tiva ku n'we mi nga ha tlhe ma ha lava ku ta hlamula ke loko ho tshika siku rin'wani ho kuma advocate Xirhami Xirinda na mutivi wa nawu Zamukuhle Cahuke Mupayi ku va ta hi hlamusela ku loko vo va ya tsala xi xiviko lexiya xa vumbirhi lexi nga hetelela xibakanyeriwa tlhelo a va 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 kha va lava ku fikelela yini hi ku a ni yi kumi nhlamulo yeleyo mi a mi tingheni musaswo
no I think yaleyo na hina ya ha hlamarisa obviously ku swi fike njhani kwaloko va tsala report ya vumbirhi na le ka hina i xihlamarisa. So I think it would be good ku loko mi va vitana mi consulta na chairperson because I'm sure va fika va vulavula hi ti-merits ta report leyi chairperson a ri chairperson ya outdoor committee leyi nga humesa report yaleyo. So I think u ta fana va kona na hina hi nga va kona ku hi kota ku hlamula leswi swilo swi kona leswi va ndlaku hi xihlamula. But va nga ta va ta nyika station ya vona.
Ey ani ntshava ku hi phela se hi ta tshala hi kha hi hleketelela la ani a swi nga lavi ku swilo swi hleketeleriwa a hi swi lava ku vavula ku hayikho hina ku ze hi tsala leya vumbirhi emhaka ya ku liya yo sungula a ni swi tiki va ta hi nyika ku hi nga hleketeteli
ya ku ya hi vona I think va ta ti vulavulela but if you know ni nga mi nyika direction at least
ya
vona va apparently ba alleged ku the chairperson anga ba yingiselangi loko va endla this final report mara there are other processes leading up about the following loko va lo landelana now because this was an ad hoc panel ina mlawu ina the process ta ku loko ri na grievance file njani loko you differ with the chairperson, all of those things. I don't think solution a group have enter report ya mbere. Solution a group have challenge and validity ya report ya ad hoc panel. As members of the ad hoc panel, not just to have a producer reporting one, because the report ya mbere ni even talk. But as I'm saying, no lawla leswi ni nga hlangana na swona that thing and what I want to come tell it.
Kama ni le ku languteni la ka terms of reference ko their duty lava vambiri was to assist the professor. Say if they are to assist loyi a pfuniwaku a nga langa ku mpfuno wa n'we a ni wu voni kumbe na wu vona swo
yeah well chairperson and the powers to guard. But ni vula ku ange hambani na vona hi mihleketo just arbitrarily swi vula ku i va hlamuserile ku loko ku ri ku n'wina mina view leyi ya mina hi leyi and based on these reasons vona ni va researchile va submitile leswi va nga researcha swona na yena u submitile so all of these things need to be considered swi nghenisiwa ka report leyi nga sayina hi chairperson. So usually members of an ad hoc panel will agree ku this is even if one disagrees, I mean it won't be everyone. But this is a funny one. I'm not sure who can janguala go va in this manner. But there's no record anywhere, that's the problem. Yaku loko panel ya exist, va ambana to an extent yaku chairperson ariye shebona va rikhelo. There is no record one so anywhere, so there's nowhere where we can say officially this is what happened. Because of our reason given, so let's come out and report him one. It's also possible to report the ambir by executive only after the panel has been dissolved. It's possible, not just from the information we have.
They were now. Car, that's one. I may be seen. May go on a come in, I may be seen. We can't see move.
No, you can't come in.
A cancer snen eso eso min serum gana lona na FM bala ba bulana bona mtibo wa now la ba ba imela ba bo se byaka byaka mka lo kwa ku langtwe ka tmakata wo hosi nkulu se zwola ku akona nanga ta ku loko se ba hosi mkari i hosi nkulu a ku he kahle kahle ka matsoka hosi nkulu ange hiko hiko ari nokava ko zwola ku ya papa the process ay ya papa se sere ku ze ku ya feka la ku mishan suku nwan ku va kuna ad hoc committee anti mingzero me kono ko mina le ku kuri na nongo no lo nga ntsakisako hi loko ka nongo no wa ko ho kuma professor Jabulani maphalala hi kuma advocate Shirami Shirinda ebe kuma mutibwa nawo lava nabo avatira nabo ka committee le ku ndlela ku hikota ku twa mathlelo la matshame ndawu yi hambi leswi swi nga ha ri na nkoka ngopfu ku fika sweswi hi ku a ni ngo ku na nawu lowu ku na xiboho ku na khoto ya ku na xiboho xa le khoto xi nga huma kambe ku ndlela ku mina u ndlela ku hi nga kumi hi kha hi hleketelela loko
swi vula ku
n'wana wa le vuhosini hi xingoni kumbe hi xizulu okay a swo vula leswaku e-e swaku i tiphata hi xivongo xa van'wana e-e okay loko ku ri ku swi tani hikokwalaho ka yini hi nga lavi rito ra Xitsonga kumbe ro vulavula hi ririmi leri hi nga vuli ku ndhava ezita hi vula swin'wana hi byeleni ku rito ra ku a hi ta ku yini hi ta bula hi swo siku rin'wana nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindzani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula nongonoko Afrika wa vulavula wu ta ya mahlweni mindzuku sweswiwani tshuma na mina wa landzela na Ike Ngobeni na ndzhaka mahungu ya misava lava landzelaka hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani a Giyani a ni fambisiwa hi tatana Patrick Shayi a Studio 4A a ku ri na ncindzani Eric Mabasa mi va na siku lerinene nani tata.